Astronomical YouTube Mix Volume 2.
Rock and roll, rock and roll music. questioning our private citizens to stay inside their homes behind locked doors. Do not venture outside for any reason until the nature of this crisis has been determined. And until we can advise what course of action to take, keep listening to Radio DVD for special instructions to have this crisis
Da 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 I got you.